podcast. So I'm so excited. We're gonna have fun here. It's gonna be lit.
Cyatano tugiye gushutinga amafomula iyi video ndayibatuye kuko niba murimo murareba no behind the scene igikoresho cyose gikenewe kirahari. So you guys better get ready for this.
Nibande bahari
aha turi kumwe mbere na mbere turi kumwe na Nadege
aba yaje gutanga inkunga y'ibitekerezo
inkunga y'ibitekerezo n'amasengesho
nagiye mfasha abantu benshi
namubona nyine ukuntu nyine aba yifunze
aba yateguye
dufite Rashidi nawe nuko kijyanye nonono kuba video ye asa neza ebana mu bijyanye n'uge
asa neza
tuba dufite na Sein hano
Sein Badman azanye icyo abyita mixer y'amakara ebana uvuga ngo ikintu cyose hano
Egera hano. One, two, three, four.
Woo-ha! 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 Woo-ha!